Nabonye. Nti mwibaza ngo abajournaliste bafite urusaka ngo barashikuza. Ngo ubu rero gwafashe singikakatsa.
Inde nawo.
Uwe ni wewe. Eh, singibi. MC Andy.
Arakunda no kuza muhira kunsura baramuzi.
Akwitayeho in short.
Yes, nico ndamukundira mfete bon. No ego niko vyatanguye me. Bon, sinambwaye ko cana wewe ko cane handi. Bisanzwe. Bisanzwe sanzwe.
Ga kariyo tuhayimwa kare.
Ah,
mu ntango bwo mwafiki na subscribe.
Nana kimwe nabasezeye amahoro pe. Ah, ego.
Usagize neza kuva kwa sato.
Twagize
ngo twakoranye no munsi.
Ko yari kiyane.
Nane namba ko nungutse.
Kuba
yega narungutse gusa narungutse
harimo kanu harimo kanu
aiza tv ho
bonjour bon après-midi bonsoir bakunzi ba aiza tv mumeze gute mumeze neza agenda metse neza ndashimana cyane so nkuko mibona murabizi tukimwe n'umu invite aba hari ibyo dushaka ko mumenya canke kimwe kukindi so uno musi tukimwe na MC Andy kuva muri STV umujournaliste bikora neza ariko ndamuramutse ariko ico mwaba muramenya nuko urukundo urubwire rumusaze nanico dushaka tuganireko eh ama kuri micro mu 60 la tete behind camera
twaje urukundo
nisabandi
nisabandi mu rukundo
meze neza
yego sabona
eh yamuse bakunzi ba Isaac TV
ndabaramukije bakunzi ba Isaac TV ndazi ko mwebwe ari mwe mugaruka kandi kutukurikirana kuri STV ka turazi ko mubikora bien kuri Isaac TV turize yako na handi hose mubikora neza murabakunzi ba Buja Flavor murabakunzi ba bakozi bose babantu bose bifuza gutera imbere murabakunzi ba Santa kuko nawe abikora neza ya
ya andi benda kwaze wewe wari bwa kuri kigene muri Isaac TV
yego
na atari bya bindi bya I'm sorry
yego na Isaac muri Tanganyika makwa gutahwa barakize
mbe hari habaye
juma arabyibuka ryari rya mbere ninjiye mu bwato
abazi kugwa
Isaac arafise ingeso mbi
reka ingeso mbi
warazi gutwara umuntu ngo muje gukorera ikiganiro tuve mu kinama tuje gukorera ikiganiro muri Tanganyika je nibaza ngo tugiye kama kuri
basi kumucanga
ni yashaka umucanga je narinzi basi tugiye
kwicara
hajya neva kuri bahita gute
ehe mama rawo rashitse
eh Mama Lao.
Karibu. Karibu.
Mama Lao.
Asho niwe yasajije umwana w'abandi. Nsaba Clem.
Nsaba.
Meze neza.
Yego.
Andi wamubonye?
Ndamubona.
Ntwara umukumbi. Nsaba.
Ntitwari kumwe.
Ntitwari kumwe.
Guys. Urabona nuko nyene urumva kuri kamera hano mushaka kubona ibintu byose canke iki mwabonye twicanye andi hagi nabasanze gaho muri Paulina urumva nabasanze gaho muri Paulina bari kumwe ariko kandi amastatu arabo yatoye inzira
Clement Sarah Nsanzana
nakahe karirimbo wo muririmbira ntuze muzi wawe bien sûr
ah ndasindirimbo yanje nkunda ivyo mfise byose ni kwawe
andi gafiringa
ndiko ndaza
yose narabiguhaye ngwino ufate ukuboko tujane how we never let you go ah never let you go please baby don't never let you go
oh go.
Never let you go please baby don't never let you go
feelings izo ni kakutsa gutu
Ega jara izi ni to mugira muri studio gusa.
Never let you go. Please baby don't never let you go.
Never let you go. Kazi ka.
Hello mi. Bon, imana nyene ni nyinshi So anyways, and you va gute na.
Jewe ko nazi kuririmba. None ngi. Oya
muri rimbi basi nawe mutiwe. Musanga kandi tuwo muturo.
Bon, kweri jwi nagize sinobesha. Kimwe gusa
basi mubwire nawe amajambo yakubwiye ati ibyo afise byose ni byawe.
Nibaza yuko
nashaka kukureka ugende. Never.
Kimwe womenya Santa kandi ni vie sociale twese tubibayemo iyo umuntu si iyo umuntu yemeye kuguha ibintu byo byose. Ibyo tubiba tubimenyereye ku mubyeyi. Umva hiyongereyeho undi muntu ashaka kuguha ibintu by'ibyo byose numva umuduga wiwe ugatora inoti ukamusopa uko ushaka ati ah ni zetu
akakugurira akamoto akakugurira akamoto
dufata uko ya
akamoto kandi ekrema wawe uni manajere la andi muramuheruka andi yarionze andi yari andi bumwobora hantaba andi ubunyi yama muri costume ubu afise jeho kuki eh buzima ni bwiza
ni jeho kuki kweri
nitweho kuki
tweho ubu nitweho kuki
twamiga si umuntu umwe
sindamona sindakubona umuhere
kamem kenshi turi deplace ya turi kumwe kugira ngo
mujane
imoto rege izuba rinkubise je nyere ndi ku kazi ni bon ariko turi kumuco vyumva na
Eh,
wewe kugira ngo nuko asuku ngo ni ibintu byikora ari ibintu wirinda byinshi.
Ari ibintu wirinda n'ibindi nyene z'amakeya menshi.
Kame
umutima mwiza.
Kandi vuba gutanga keya.
Kandi vraiment niwe kurimbira nkuko imisi yose mu gatondo sa 6 mwijoro ureke kubyibuha.
Bon, Imana ishimwe.
Kama wamukunda iki andi. Bon, byagenze gute d'abord. Ninde yarunde yundi.
Ngenzi musanzwe. Ya, andi n'umugenzi. Nta birenze ibyo. Yego.
Tati gira tanga.
Eh, kanigire muri galere.
Hari iki?
Ya, ntari bitu.
No niyo plan wa office buye.
Eh, nga laba. Urabona? Laba.
Hari iki?
Laba. Yego. Nayonye. Mwibaza ngo abajournaliste bafite urusaku ngo barashikuza ngo ubu rero rwafashe singe kakata
urinde nawo
uwo ni wewe eh singibi MC Andy biraboneka eh yakabiri twagiye ngo ndamukunda sibanga none abagenzi bawe bose nabo kutahura bashirako genre uhoro nawe numugenzi wa nkuko yavuze
sande nawe gukunda si gukunda umuntu si gukunda nyine
oya Jacques ndi umugenzi wawe yandi kutarashira ko ngo sibanga ngo gwafashe
ubu no gushira ko wewe burya
nibikunda kuko hari izindi impwe mu bisaba
be bon nibaza yuko umuntu amenyana n'undi kubera imvo ama akagira kuko nibaza nituvuka no mu ntarimwe kuba tweramenyanye hari impamvu kuba n'uno mwanya twicaranye uko turi batatu hari impamvu nibaza yuko byose ni ibintu bisa gusa iconzi cyo cyose ndamwanka ndamukunda
icyo
ni iconzi hama
nawe
so nanje sindamwanka
uramukunda
eh kandi ariko nubugenzi
izo biramanze none ndakubaze creme abagenzi bose ubafata nkuko ufata handi wewe
Oya andi en fait andi ya cyo kimwe andi nuko mudakunda
kumufana
twebwe bon numugenzi me arakunda no kuza muhira kunsura baramuzi
akwitayeho insult
yes ni cyo ndamukundi en fait bon ni ya sino vuga mu bugenzi bwacu arundutira abandi bagenzi kuko wewe ari itaka uri home ndagupitire ibintu byuko nije no vuga ko arushirije
ariko kandi bavuga ngo ubugenzi bw'umuhungu n'umukobwa encore plus bumeze gutu ntibubaho haba harimo ikindi kintu behind
burabaho
none nta mugenzi ufise
cewe
umuhungu
aba ufise ko sino vuga ngo never let you go
ya kameme umva
ngo kuzo sevyo sari byawe ha ndirimbo jera rirondiranye uri kumva waje nkuze nakubonye nkuze uko waje nkuzagenda suhoze
iyo ndimbe se ndiri kwicano
ya guys abakunzi baize active ndazi muraza ubwenge urumva muraza ubwenge sindi ko ndashikutse
nkabanye
ma start namwe vous allez juger vous même
Santa nturinde kubumvisha baraza ubwenge nkuko babivuze kandi ndazi baraza gutahura ukuri ntibaza gutahura ibyo uri kuri batahuza
nawe ibyo uri kuri abahenda sibyo
ndababeshe iki jewe nta post nzi ko nkunda umuntu nkuko nshobora gupost wundi ejo kameme ariko gusa yavuze hariho dife bien sûr que oui hariho itandukaniro gato kuko abantu bakunda kumwe nawe
icyo kibazo kuko abantu baba star cyangwa abantu bari mu entertainment iyo bakundanye batabyemera na nubwo nk'abantu bafise abagore babana mu nzu bujyanye ngo ni mama w'umwana gusa ngo
wowe ni warongorwa nawe ntuzomwemere
wowe ni papa w'umwana gusa Hey, ifo kashe akope bacu biragoye.
Oya. Muri mama w'umwana ngucya anyi urumva ngo ni bisanzwe ngo
usaga bakize wiwe.
Ama start ama snap.
Abakizikiriza andi sivyo?
Ah kugira ngo
bazye bahakinga ama WhatsApp cyane. Mbe kubera iko tuvyaza kwa ba baby baje batoba hakinga man. Kandi kindi nacho umuntu arondera umuntu kubera bari mwiza. Nkubwo umushere warazi kuri mwiza cyane. Agufise kubwo. Sivyo? Wogera umushere warazwe. Umutubwirize.
Arazwe.
Tumuzo umushira habona nimba ushaka
kumenya. Yawe ndamukubwira.
Okay, mvuga nzo umushira habona.
Uramushira habona.
Uri si?
Yego.
Ndusaba ni bigongo. Kuko je ndamunze.
None kumushira habona uzo umutwara mu kiganiro.
Akaba ari
eh. Asunza ubwazo warujuje ariko.
Oya, nimba ari numuzi aspora nzo muvuga.
Umuvuga nyene. Ntari.
Sino kwivugira ndazi ndazi ko tworondera
ariko je sinoje kuvuga oya si
andi vuga no umuntu basi natobona
bonka
oya jewe umuntu ndukundana sinoje kuvuga ngo urumve ngo numugenzi ngo ngaranyitaye ngo nanze ndamwitaye
ne ubaza ko
abakundana urumugenzi
ega nabakundana nabagenzi
urumushiri wanje urumushiri wanje kandi sinagukunze kugira nzize kuvuga ngo urumva ngo uyu turagendana gusa ngo nkwazi koti azohava avuga kuri body
natwe nabyo twavuze gusa icyo tuzi ikintu gihari ni iki kandi umuntu si ngombwa avuge asigura ibintu uko biba biri uragerageza gusigura bike yabwira abakunzi bacu bumve n'abakunzi ba exact TV batahura kimwe gusa
nk'umunsi ubwo bugenzi bwanyu butaba bukibandanya genre nk'ubwo hagarara ni gihe kintu uwo mwibukira ko cyane creme
iyi cremanti n'umuntu kwe turi kumwe kenshi njibaza ko simbihigo
ubihigo lai
mba niteze ibintu byiza
shatse kuvuga
yuko n'umuntu
mpemu mu mubiri mu mutwe
mu mu pasteur kazi none bo oya muri make ndibaza nka twicara rana ko je atani kinyobwa kiri imbere yanje ariko I'm very proud
kamuri kumwe tu ashobora kukubera sangara
ashobora kuba mpanura ashobora kuba ari umuntu ndazi yuko mbabaye na watogeyuga kandi ndazi yuko ngwaye ari mu bantu bakeya bo participa kugira ngo mumeregwe neza
ya kirimo mwamenya nk'igari nande
bon novuga gute haci imisi bon acige tari gito me upolo moma ibi birarenze ya twatangwe tu ora abantu menya na buke buke kwanzu kwa batu umuntu
tunageze ku gusaba inambura mu uramu unamugara ko kwa
no ego niko vyatanguye me bon sinambwaye ko cana waye ko cana yandi bisanzwe sanzwe
ga kali yo tu hayo mwaka
ari
mu ntango biba bigowe kuko numvuga
awendi abaka ndu munini ndi Umu STAR urumva datesa aba ubuhungu bwose mu bushaka
ico giye ari byinshi yego sa
mwafiki na SUBCRIBE
nana kimwe nabasezeye amahoro pe yego
usagize neza kuva kwa sato
twagize
ngo twakoranye
no munsi kuri
kiyane nane nane mbako nungutse
kuwe
ega narungutse gusa narungutse
hari makano
hari makano
bale sant bita kubanze igihe crema igihe kure uranje bebe kristeze kagarate
yakubinyi
crema muzose kwake ma stage vraiment narenge
bon igihe stage
akarato kagwamwo
no yeah igihe zia stage no nuko bivuze vraiment
just si baba guhaya ngahe
nibanga je kazi
umuntu
I'm going to go to the house. Yandiye
n'umuntu nyene ntuzi ko
yandiye ku mutima
uranze kwiyagaza uko biba bimeze nturabona nk'umu ngaho mu biri
nk'uko rero bamutse kuri kutweka ngo dufata nk'ibicucu uranje bebe ngo ku mutima ku mutima amenya arasikayo
baya zinda kujya hehe cambwira ku mutima
arasikayo
namuna ushabuze ngo ati yarange umutima
utumvuga nange mu mutwe like
oya
nzigo
ni nzigo ishavu
Guys, I'm going to go to the house. bizana no mu mwese aho yakuriye
mu bisantime
nibyo tahura
aka hatari keje
bon hari abantu bavuga ngo ngo ikiganiro ngo kurangiza ikiganiro ngo ntimuba mupfuye ibintu byinshi tu
kirundi kiragoye
bivana n'ibibazo ufise n'ukuntu uri fresh mu mutwe
kaje niko nkunda je ndakunda nayo kuvuga ijambo ndavyibutse ngo twabanye neza ukaza ngo none twabanye ngo kwa komanda rujya rukuri kwa komanda ngo je ndumugore wa
abagenzi ndabwira ko ndabakunda cyane mubandanye mudushikikira ugende ugire subscribe kwa Clementine afite indirimbo ziryoshye murabizi abamukurikirana kuri STV ko nyene Isaac TV utarabikora uko nyene kugira ngo tubandanye dushikikirana abashe murabizi kano kazi kacu kandi nta bintu bigutwara ni just kugira akantu kadagusaba ingufu byose so turabakunda cyane nkadabashimire kuri micro y'umuco sante la territoire de camera juma jokes ciao ciao
bema ma Joyce kumenga wataye umutwe na maki
reka cyane ka papa gloria ahubona na taye umutwe mu mezi uku kwezi na ifise urubanza rwa dote na mariage yakaga kuzine kaje aho rero mama na papa wiwe siho bazoba bari mu gihugu cha Canada bashaka kubikurikirana kibiriraho kuva bitangure mpaka bihere aha nabuza aho mbaza naho bandange hose bo binkorera nsanze bizimbye cyane je nabuzi ico fatana ico ndeke
yo na makuru fisi
eh bimeze gute
neza na neza mu ntumbere yo gusa zero umwaka neza no kwifurizanya umwaka mushasha w'ibihumbi 2022 Isaac TV yatuzaniye ama service yose twari tunyotewe ufise dot mariage gutwikurura ama anniversaire n'izindi manda zitandukanye ushaka ko bica ikibiriraho cyangwa ico twakwitwa live kuri YouTube na Facebook ushaka bica kuri page za Isaac TV cyangwa page zawe byose barabikora kubuhinga buhanitse kandi cyane kubiciro bitavuna na cyane cyane ko turi ko turaheraheza umwaka w'ibihumbi 2021 bica byoroha kurusha
yeah. Aho rero urambariye none nka adresse yaho hari nzoje kubarondera cyangwa ushobora kumpina nimero no batora
ime ikitabuze namazi mu mpange neza na neza ubakeneye Isaac TV itumbereye inyuma y'isoko yo mu Kinama ahantu kuri kope kuhashitse ucubona inyubako igeretse kabiri ni ibiro byabo biri urashobora no kubarondera kuri 32 78 56 37 37 ugacuba hamagara bakagutunganiriza
asha urakoze reka nyaragase nje kubarondera narijya ko n'imisiri kiragenda
me
Isaac TV